kahle simfudumeze sinqelelisa sebusika uligwinya lam lindihlutise kulambeni wayuisitilam umna ndike wenufana njengetofola bebi wena hlala nam ube mnandiwe zonke iintsuku zophila samalahle sinfudumeze sinqelenisa sebusika uligwinya lam lindihlutise kulambeni wayuisitilam umna ndike wenufana njengetofola bebi wena hlala nam ube mnandiwe zonke iintsuku zophila Ayuli sweetie down umna ndike wenufana njengetofola bebi wena hlala nam ube mnandiwe zonke iintsuku zophila
We'll be right back. Sunny, Mama, boy, I saw on your photo.